Munganda nenera mujadiri ndiye a Olen Malunju amene ali nkulu wa bunge la Naisi. Iyo atifotokozera zimene anena kuti bunge la ola Naisi pa njira ya opposition. Akupanga chani kuti anthu adziwe zambiri za mulilo mene wa COVID-19. Amalunju tokandire.
Zikomo vambiri.
Atifotokozeni kuti bunge la Naisi pa nkhani imene ya COVID-19 mukuchitapo zotani?
Ife bunge la Naisi tukupanga zinthu zambiri ndithu. Malinga na mene ya Malawi ku zero tibunge lathu limaphunzisa anthu za zinthu zimene zikuchitika muziko kanza maufuru awachibadude kanza democracy ndi zinthu zina ziri zonse zimene zikukhuza a Malawi ndi pankhani ngati ya COVID ponse Malawi itakhudidwa ife anayisi timapanga ntchito yophunzisa anthu siku ndi siku kupyolera mnjira zambiri. Ndiye pantawe nga patakali panopo focus yathu ya ikulu ili pankhani ya muliro wa COVID-19. Maka tukuwapunsa anthu za kuti azisamale kuti matenda amene muliro umene ulipo ndi opya ndipo tinitikunkana punzisa anthu mene anthu angaupewere muliriwu kumapitiriza ndithu ngakhale ma statistics akukamba kuti muliri wasikawako pang'ono koma ndithu anthu apitirire mauthenga amene tikuwauza mwachisanzo ngati kuti kumasamba pafupi ndi sopo manja ndithu kumavala mamaski nthawi imene anthu kuti ali muchigulu cha anthu ndipo kumatalikirana amene angathe amene ali ndi masanitizer kumapanga ndithu taka timukanaphunzisa anthu komanso boma linakhazikisa ndondomeko zina timalamulo tima guidelines kuti mwachisanzo malo amene anthu amachuluka kwambiri kandi mmisikamu misikayu chama 5 yanoti yasekedwa kandi mwaza kumamu kandi mabanki umu monse mulichani muli ndondomeko zimene boma linakhazikisa kuti anthu tisatire ndiye ifeyo ndithu takhala tikunka naphunzisa anthu za zimene zozo mu Malawi munomo COVID imene tindi njira zambiri koma njira zino mwaizozo sitikugwirisa ntchito ifeyo kuti sizugwirizana ndi magalans amene aboma apanga mwachisanzo zinthu za marales situgwisa ntchito ma roadshow koma takha innovative tugwisa ntchito njira ngati yopyolera mwa mavolunteers athu tindi mavolunteer opyolera 9,000 Malawi munomo amene ndithu ali pakalikiliki muzi wina uliwonse tindi mavolunteer amenewa mavolunteer amenewa amayenda ngati ntchembere za ndonda amapita ndithu nyumba ndi nyumba kumakaphunzisa anthu kumakapereka uthengawo komanso kumaona kuti kodi magalans amene boma lakhazikisa anthu ndithu akuwasatira ngati sakuwasatira ndithu amapita ndithu nanka namalangiza anthu mumamizimu ndiponso njira ngati imeneyi ikuthandiza kwambiri ife kuti ni njira yakuti anthu amapangana pachizunzi mati engagement akapita mmanyumba mu anthu akufusa mafuso pali zinthu zambiri za muliro nthawi zina pali zinthu zina zimene anthu akutayirira nazo malingana ndi ma social media muli mauthenga ndiyena amene akuperekedwa. Anthu akazapasidwa goro mumenake sazabereka zingati zoterezo ndiye timanka ndithu nalongosolera kuti ayi zimene zilibe ndiwo timagwisaso ntchito ndithu mavolunteer athu nawonso poti ali mizimomo amaona ndithu kuti ngati muli mamiting achitukuko kandi mafumu akuyankhula ndi anthu awo kandi machalichi amanka ninthu napita ndi mauthenga amenewa ndiye Ngiraso zina zimetu gisa nshito ndi ma community radio station. Monga tonsetu kuzira kuti maboma mambiri muli ma community radio stations. Enanda mpingo, enanda antu kumagula antu amena na kazikisa. Ndi mene mwama utenga so kupita. Mnjirangati za chani za ma jingles, zisuzo, ndiposo ma panel discussion. Pomwe nditu tima atenga akaswiri amaderamo ndaku zipatala kandi wa maini jos kandi fanaisi tima kanditu na longo solera antu mene muli pali miaya kuti antu nditu mwina amaimba mafoni mfusa mafuso ma expert maloko expert ama fafanula ndi kuyanka mafuso njira imozi yuazi ndi kisirantu zina njira zina zimetu gwisa nshido ndi zanchi nkusamao magari moto tugwea limozi nditu ndi ma local councils anzatu waku ministry of information ndiposo ministry yatu ya civic education ndi national unity pomwe boma li natandizapo ndi magari moto komaso ndi ndrama za COVID zomwe takatu gira nchito limozi kupatikizapo ndi chitandizo chimene feti nacho chimene chakachuku perikido ndi bungo la maiko wa kulaya la European Union ndi magari moto zan kusamao ti maenda nditu ndi akaswiri ngari moto omo timaenda nditu ndi utenga kuti mwina taopanga kale rekodi napita nditu mamizi dera ndi dera timagwisa so nshito pa zungwa mati ma night cry awa ndi anthu amene amaperekea mautenga mutenga wa mfumu mizi kakwa chitika maliro oka ya pari utenga otani kumba anthu amene wefe na ponzisa kuti na oso atengena mbali mautenga wa a COVID ndiye usiku jama zungulira nditu kumakamba nditu kuti COVID nditu ilipo ni matenda opya tena kusamala ndondomeko zake zimene zilipo ndizi zoti antu tingapewiri muliri umenewa
ziko mwambiri mwina muda foto kwa zase kuti chambire ni kufalitza utenga umenewa mwina angane mavuta mwine mwuguma nao ndodani kapena tingane udi masuccesses zimene mapindula hapo zimene mwondo za sintaku chakana time mu namba kuphulisa anthu fika panopa ndizodani
tikuona ndithu kuti madera mambiri anthu ndithu mwachisanzo nkhani yo kuvala ma mask anthu ambiri ndithu akuvala ma mask ngakhalebe kuti we need improvement nthawi zina ena kavara savara bwino ena matayire pang'ono zinungati zote rizu mameni basimu antu akuma pita kandi msika tukona nditu kuti kuli consciousness kuti antu akuzindikira nditu kuti muliri huu ndi muliri opya tizinga samale bwanji tinga samale anzatu bwanji zina sunza kuti tukona kuti confidence yangu ndi mautenga mentu kupereka malingana ndi ngwirizano umene tili nawo pakati pa community pakati pa anthu a muzipatala ndi amabungo siyana-siyana ngwirizano ngati umenewo ndi anzathu mwachisanzo a Red Cross pa ground mgurizano mene kuyenda bwino kupitirira bwino ngakhalebe pali pena ndi pena pamene tikuona kuti chani tingapange improve chinaso anzathu ama community radio station mbuyo omu tinapanga train tinapunzisa ndithu za COVID tikuona ndithu apart from kuti ma programs amene ife tukulipira koma tuona nditu kuti pali ma programs ena amene ma community radios ngakhalebe ma national radio stations akutenga nawo mbali ma programs akamapangika mautenga nditu a COVID akunka napita tikuona kuti nditu ndi Nkhani ina imene so kuti tachita nayo bwino koma binta yankhula kuchoncho ndifundi yankhule so paliso ma challenges zipinjo zimene tinkuka nakumana nazo ndiponso ma lessons amene taona kuma zipinjo zenizeni za kuti machisanzo mamizi poti mwina mwake makesi ambiri amene akumachitika mwina utenga kuti ma survivors kumaya nkula kuti ya ine ndithu matenda wa nali nao oro mwachibale nzanga wa mwalira zuchite kuti kuna mwati poyambiri hapo ambiri amene makuzi wakambiri nima utenga nali antu antaun ndi ndao zina antu wama wana kangati muliri undi matenda ana antaun kwa maso antaun yusu ama nadia bwino ngakale muzinda ngatuali rongo antu amene akukhala ndithu kandi maere ngati 18 area 12 10 ndi anzathu amene akukhala malo ngati kwa chisapu kwa manguta matenda amene unda anthu opeza bwino mamiziso akutiso matenda ndi anthu akutown ndi ma challenges amene tikunka ndithu napanga reflect then kupanga design ma messages amene tingapange counter kuti ayi sizoona matenda wali konseponse ama mugira munthu ina aliyense koma tena kuti ndithu tizisamale china soncha kuti so tau zina half baked information imene anthu amalandira iyayi wapira uchipatalako ama kakuika zijamati oxygen ndeka ngukuika zimene zozo basi munthu subwera so moyo nde amaipanga exaggerate nkhani ngati imene inde nzoona kuti ngati wapita uchipatala sukupuma bwino chithandizo chimaperekedwa kuti uthandizidwe sikuti onse amene amaikidwa oxygen amatisiya yeah, pali anthu ambiri mbiri ndithu amene anaikidwapo oxygen koma anapulumuka ali ndi moyo tinawo limozi oxygen imathandizira ndithu kuti kuthandize munthu pamene wachepekedwera ndiye ndifuna ndithu ndiyauza Malawi kuti izizi sizoona zokuti kuchipatala ukakadwalika ukakaikidwa oxygen ndiye basi matero ako sizoona focho kuti pala anthu ambiri amene anathandizidwa anapulumuka ali ndi moyo the surviving athonge kubwera panopo kuti azapange ma testimony ndipo tingowalimbikisa nthawi zina zakuti so anthu amaopaso pero uchipatala akamva ndithu masain aja koma chinthu chikakupeza kuti uchimatenda ajalowera kwambiri ulibe choice ama kapita uchipatala munthu oti wafoka kale kuti anakapita munthawi yabwino mwina bwizi matenda sana gwire mene mene amugwirira ndiye ndi nkhani zina imene zimene tikuona kuti ndi zifinyo nkhani zina zakuti so kutayirira ma challenges oti kutayirira ma lezefe athu a Malawi yayi mwachisanzo mu malo omweramwa malamula kuti pa nthawi yake mpite mukagule koma mukamwere mmanyumba koma uthenga wapita ndithu amene ambiri akupanga zimene zizi mtawuni ndi anthu oti apitawo ku sukulu amaphunziro awo ndithu koma akupanga zinthu zakuti sizoyenera udindo is a challenge nthawi zina udindo wa ma citizens kuti muliri uwu uyena kuti tizitengere ndithu serious tionanso ndithu zipinjo zina maudindo ena ndiena ivi ndi maro mungati mwachisanzo mabanki athu mtawuni munomu ma ATM fuwe ndi mmene tenda izo malo amozi mmene mafalikira ukatobonya tobonya mmene ndikunenera panopo ngakhale munthu wina atati athamange ayendere ma bank mina 4 5 agwirizana ndine kuti even sanitizer kawiri kawiri sakarabu ndetu kupempani kuti bank leadership ikale ndi responsibility ngati ndirama zatengedwa zambiri zatamu amapita ndisanga sanga kwakadani kukaika akamaika ndiramazo akaikeso azikaika so yani ma sanitizer
chabwino amalunji mwene tupita kumalere kumapeto kwa kucheza kwathu mwina mutangotsindika apo sonkhani imene ili yofunika kwambiri pankhani imene yamuliro wa COVID-19 nkhani akatemera mwani nakale kwambiri abudzi kuti mukuphunzitsa anthu pankhani zakatemera ndi mwina mutangotifotokozera mwachidule kuti zimene mwaphunzitsa anthu so far ndizotani mwina wabwera ena kumati mwina zimene ndizinza sataniki
ndizoona nkhani yakatemera iyi panopo ili mkamankama kuvesedwa ndithu kuti katemera mu Africa ndithu mulungu no ngati salimawa kani kucha takhatikunkana phunzitsa anthu kuti anthu asapange mantha kuti pachizunga mati misconception mauthenga olakwika mauthenga amene alibe mboni weniweni mwachisanzo mu ma social media makamaka social media ndifuna ndiapemphera malawa anzanga onse kuti zonse zimene timaona timawerenga ma social media sikuti zonse ndizoona tizizisankha ndithu tisango mmasatira mwachimbulimbuli nkumatenga ma decisions amuchimbulimbuli amene angazatipweteke amene angazapweteke moyo wathu amene tingafe nawo zokuti mwachisanzo vaccine uyuyu mayuka akunja olemera afuna kuti mtundu wa anthu wa ku Africa uchepe ndiye anthu akazapangidwa katemera amene msogoro pasogoro pakepo sazabereka ndizonama palibe mboni wina uliwonse wa sayansi umene ukutelo ndipo maiko a United Nations World Health Organization omwe Malawi ndi maiko ena tili mamembers sikuti angapange sanction asikuti angapange sanction mankhwala oti angapange zimkazimi so ndifuna ndinepo kuti zimene zozo sizoona paliso zina za zikhulupiriro mwachisanzo Bible 6:6 kuti iyai za sataniki ndani anauza zilibe ndi umboni zimene zozo sizoona
chabwino amalunji malinga ndi nthawi tisire pompo amene anali mkulu wa bunge limene la naisi kufotokoza zimene bunge lawo likuchita kuphunzitsa anthu zamuliri umene wa COVID-19 iwo afotokoza ndithu kuti pakufunika kuti anthu tizitenga mauthenga kuchokera ndithu kwa anthu enera kuti patsa mauthengawo anthu monga chipatala anthu aboma amene ali ndithu ndi uthenga weniweni okhudzana ndi muliri wa COVID-19 pakadali pano tili ndi modzi mwa pampando wa mena maitchula kuti Presidential Taskforce on COVID-19 amene wandi Dr. Chalamila Nkhoma iyo atifotokozera chithuzi cha muliri wa COVID-19 Malawi muno pa maola 24 amene apitawo Dr. Nkhoma ndikulandireni
zikoma kwambiri
tifotokozere ndithu kuti panopa nkhani zikuyenda motani zawo COVID-19
mwachidule kuyambira dzulo nthawi ino kufika tsopano mdziko muno mwapezeka anthu 54 ndi matenda woyamba ndi kachirombo ka corona ndipo nthawi yomweyo anthu 378 achira koma mwatsoka awiri atisiya tikayang'ana za amene apezeka kumene 21 anapezeka ku Blantyre 10 ku Salima 4 ku Mzuzu 3 ku boma lililonse la Baraka Lilongwe Palombe ndi Zomba 2 ku boma lililonse la Dowa ndi Ncheu ndipo 1 ku boma lililonse la Chikwawa Mchinji ndi Neno kutanthauza kuti ngakhale chiwerengero choncho chiyepera kusiyana ndi masiku apitawa kufalikira kwa kachirombo kwakwanirabe dziko lonse la Malawi ndipo tikudziwa kuti anthu ena 8 agonekedwa mzipatala kuti alandire chithandizo koma titoko zaso mlungu kuti ATN achira ndipo atulutsidwa abwerera kumanyumba kwao. Tika ganizira za infa zimene ndanena zija ziwiri zinachitika kucholo mtu mmodzi kunkatabe mtu mmodzi ndipo ndichisoni ndi izi tipepesa iwa amene afedwa komaso tifunira kuti iwa amene atisiya mizimu yawo ikause mumtendere. Tikayangana kutheka kwa kupima mdziko muno pofuna kupeza kapena kuchotsa chikayiko choti munthu ali ndi matenda awo kapena ayi, anthu 471 ndamena nayesedwa kupereka chiwerengero tsopano cha 201,000 anthu amena ayesedwa. Ndipo kwa iwo amena apezeka tikafananitsa ndi amena ayesedwa kuonetsa kuti munthu mmodzi mwa anthu 11 mwa anthu 100 ali onse ndamene akupezeka ndikati matendawa palipa.
Okay, zero mwambiri mwachidule mwina mbutango tifotokozeraso nkhani yakatemera tango tsimikizana kuti katemera akubwera di ndipo akabwera dongosa lake likhala motani.
Katemera akubwera ndipo akubwera mawa akafika monga zinalengedzedwa kale oyamba kulandira adzakhala ogwira ntchito mzipatala komanso iwa amene amagwira ntchito ndi anthu ndipo kumene kudzaperekedwe katemera ndi nthawi adzatifotokozera au ndonawo za umoyo kumawo ndi katemera amene akudziwika kuti ndi wabwino kuti amathandiza kuchepetsa osati ululu wokha wa matendawo komanso kufalikira kwa kachilomboko motero kuti tikamadzati kufika kumalizipero kwa Mulungu wa mawa mwina tizidzamva zakuti ndikuti kumene akayambire ndikuti kumene alandira kale koma zoona zake ndizakuti katemerayo wafika mawa lenelenele
chabwino zimwe kwambiri amene anali Dr. Chalamira Nkhoma amene ali mozi mwa mpando a presidential task force on COVID-19 kufotokoza zakatemera wa COVID-19 hatsindika kuti katemera amene abwera mawa komaso akabwera boma lifotokoza bwino kuti tienda motani kuti kupira utsogolo anthu alandira motani katemera amene hatsindika kuti amene ayambe kulandira ndi azachipatala komaso amene akukhira ntchito ndi anthu. Poyambirira pacha tinali ndi mkulu wa bungwe la NICE amene afotokozera zimene akupanga pophunzitsa anthu za mulili umene wa COVID-19. Anbwenda afika paso ndi mathero a programu yathu tsiku lalero la chinayi pa 4 Maliji muzakhale poso mawa nthawi ya 6:30 madzulo ngati meja tinayambira kumene ndizafotokozeni zina zokhudzana ndi mulili umene wa COVID-19. Ine dzina langa ndi Lowing Course ndikufuna inonse madzulo abwino.